Haguruke, haguruke abarundi, haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokrasi.
Mwakoze guhitamwo radio haguruka. Banze ndabahe mwiriwe canke mwaramutse bivana n'umugabane w'isi muherereyeko. Kaze mukurikire amakuru mwateguriwe kuno munsi wa gatanu igenekerezo rya 20 Nyakanga umwaka w'2024. Mukamwishikirizwa na Jewe Aline Munezero, Aubert Felix Irankunda na watuma amajwi abashikira. Mu nkundire ndayahere ku ngingo nkuru nkuru diagize. Abasirikare baheraniwe bahoze mu tumwa bwo kugarukana mahoro mu gihugu cha Somalia gushika ubu ntibaratunganirizwa, aho mu makambi atandukanye mu Burundi nabo bariko bahabwa ibifungurwa by'iminsi indwi mu gihe bahora baronkera rimwe iby'ukwezi kose. Abasirikare bakabaza uwuzokiza uwundi mu gihe abasirikare barira n'umukuru w'igihugu akarira. Murabyumva mu ntango z'ano makuru. Kubona ishirahamwe Sosimo riduza igiciro c'isukari ku rugero rwo hejuru ngo ni ingaruka zatumwe n'uko leta yakuye akarenge mu bijanye no gushinga ibiciro by'isukari. Wakaba ari umwiwezo w'umukuru w'ishirahamwe Parseme. Turababwira n'ibijanye n'imyidogo y'abakunzi b'umugwi w'intamba mu rugamba, aho bitagikunda ko bakurikirana inkino ziba ziriko zihuza uyo mugwi n'iyindi migwi nserukira gihugu. Cane cane hageze ko umugwi w'intamba wakira. Mukanya tuja mwido nido.
Iyi muriko murumviriza ni radio haguruka. Radio haguruka, haguruka abarundi tugwanira igihugu cacu.
Twari dufise imvyeyi yitwa Sosumo. Iyo mvyeyi Sosumo twarabona ko ku bumwe bwacu tuzoyishigikira ubwatsi ikeneye, icuhiri ikeneye, ikakironka maze igakama menshi. Ariko amatwa nsumira ubuhongo yatetse. Twari dufise amajansi ya transport duherewe no kuri za utrako n'izindi bimeze neza bikuva nyene itanze neza. Mugabo mwumbu ndidukanisha byatetse, mbere ibindi byo no kugumba hango byagumbasha. Ibi bintu bijya birapfa ntibitere imbere, ntibizana umwimbu. Hari abo nyene icubahira biha abo nari nyange kumba ari bikende.
None wiyumvire nk'umuntu avuga ati iki gihugu ni twebwe tukibazwa, kakarere nije ndakabazwa, aba bantu nije njeje kubateza imbere, ukabarira umutahe, ukabarira imbuto, ukabarira amase, bakicwa na kigoyi, bakagwara kwashi, wari serugo, urumva ko ngaho by'ukuri hari ikintu kibuze. Avec des gens comme ça, on n'arrive pas à la vision. On n'arrivera pas à la vision. Hatabaye changement y'ukuri, hari abantu batazi ingene ejo bizomera. Kumbure kubera umurongozi mubi bafise. Igihugu hari abakigambaniye rero, habatrayishije abanyagihugu bababwiye bati twari twizeye yuko none rabo twari tuzi ko wewe mukitanda uzodufasha none rabo. Ibyo bikogwa ntitubihereze Imana ngo ibihezagire, kuko niyo bihezagire.
Nico gituma abarundi bakwiye guhagurukira rimwe, yaba abihebeye Imana, abatihebeye Imana, amashengero atandukanye, abantu bo mu buryo bwose butandukanye, bakwiye guhaguruka kwese hamwe tukaja hamwe tukiyamiriza iyo ntwari iri ku butegetsi uyu munsi yazanye amahano. Cane cane vuba na vuba Imana ihindure ibintu mu Burundi, izana intwaro ibereye, izana abantu by'ukuri bashobora gushira inyungu imbere z'umunyagihugu uyu wari we wese. Hazi intwaro by'ukuri ishobora kurengera agateka kazi na muntu, hazi intwaro ishobora kumva amarira y'Abarundi.
ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze. Mwarimu yajeje kuvyumva mu ngingo nkuru nkuru, abasirikare baratangazwa n'ibiriko bibera muri ugo rwego. Abaheraniwe bahoze mu butumwa bwo kugarukana amahoro mu gihugu cha Somalia ntibatunganirizwa. Ubu naho abasirikare bo mu makambi atandukanye mu Burundi bariko bahabwa ibifungurwa vy'iminsi indwi mu gihe iby'ukwezi kose bahora babironkera rimwe. Naho nyene bakaronka intica ntikize igizwe n'ubwoko bumwe. Abasirikare batangazwa n'ingene muri no minsi naho umukuru w'igihugu ariko avuga iby'igiciro c'isukari giherutse kuduzwa n'ihinguriro ryayo sosimo hamwe n'iby'imodokari zunguruza abantu n'ibintu zahagaritse imirimo ngo akabivugarira. Abasirikare bakabaza uwuzokiza uwundi mu gihe abasirikare barira n'umukuru w'igihugu akari una kamara maza kurikira umwe mu basirikare b'igihugu cy'u Burundi.
Inkira nk'iki ya kabiri wabugane baca bati nta uribwa munda afatwa n'urudahwa kuri twebwe abasirikare bazi uko tumaze igihe twumva bagenzi bacu bavuye muri Somalia barira basa umukuru w'igihugu mushaka kwita n'abasi umukuru w'igihugu kuri ya gisirikare ko bo bishurije dufaranga cyane bakabagurana ayo marira ntanumatayu erega ubu naho uruhigi rwahindukiye ubu naho irashe nawe twaba turonka kuri twebwe abasirikare twese turi imbere igisirikare cyose cy'u Burundi irashe yaza kubwira none bakaje kutubwira ngo haje by'iminsi indwi ngo kino n'irindi gabiri ngo muzaba murabimenyeshwa ngo biriko biraza ntituzi ko biva hanze y'igihugu ntituzi ko biva mu Burundi wacu uwo muco ntawo turonka murabakwaye amarira gusa none ubu naho twaje kumvisha umukuru w'igihugu avuke amashaka yadashaka abasi kai baherani we agakirana n'iki cyacyo yiwacu ubu naho twagiye twumva yadukanye ubugira muri sosoma naho nyine tukumva aya aho ni gisuka akashira kahungo iby'igitoro n'amadisi ngo yahagaze none abasirikare turire umukuru w'igihugu naho nyine arire nka twebwe none ninde akidundi uyu munsi abahunze igihugu namwebwe murahoze rero muraheze igihugu cyanyu umukuru w'igihugu nyine aremera yuko afise iri suma muri leta kijyanye n'ibyo bya kabiri none twebwe irashyo bya gisirikare ubu naho iragiye kare hahora haza uwo muceni ibiharage bagasuma amashu hama mu nyuma n'inyama z'inka zikaze hama n'ubugari bw'ibigori bukaze ubu bo babaza aho bigeze ubu uwo munsi harose ikandiriya iriya nayo ikibura niwe n'ibyo bituma ubu naho ko nawe nyine nabyo nyine azobikura rya na kamara amazi.
Igihugu ngo ntikiriko gitwagwa neza mu gihe umukuru w'igihugu ngo amaze guhemukira ingabo z'igihugu zikora ijoro n'umurango. Abasirikare bababazwa no kubona barungikwa mu gihugu kibanyi cya Kongo kubw'inda ndende za bamwe mu bategetsi b'u Burundi bashaka kuguma ku butegetsi babanje kwangaza abandi. Abasirikare bakavuga ku kutubahiriza amasezerano ya Arusha arico kiko kibagirako ingaruka mbi nk'abandi undi bose
unaje atakabijasusu ibyo mwisusuma ariko aravuga iby'isuka agashavuga n'iby'imodoka udahangaze kandi igitoro caboneke ukibaza ati niyo nibyo byose bibakuki huku bwiki umaze guhinuka ku ngabo z'igihugu zikarira nawe uri perezida ukarira aho wumva igihugu cyose kiko cyatwagwa neza baga bityo basigaye turari ijoro n'umurango jyewe nitegereza kiko turadugiza iyo damarimba aho muri kongo ugacyumvira twebwe kwereka bisa igisirikare cy'u Burundi tugeze aho umwasi ashaka atakira kimubwiye guhigayo ari ndandende yatumye bamwe bamwe bagomba kuma ku butegetsi akangaza abagenzi babo uyu yabafashe ibigwanisho bari kurifata twese bashaka kubahiga yatari ndandende amasezerano yarusha ajya nta n'umwe atakoze na twebwe niyo ariko aradukora ubwo kwa nta kwanika imfashanyo nicyo kiko cyatuma abakuru b'abasirikare bavuga ko baheraniwe n'ibindi bihugu bumva bakeza kuba baragwanwa na leta aba natwe yitanguye kugabanuka biboneka ko ari kwanta kwakifashanyo ariyo tumwa bihaire yakenye.
Tukiri ngaho nyene abasirikare barasaba babaza abarundi kizobatunganiriza mu gihe umukuru w'igihugu ariko ararizwa n'ibya sosimo. Kurikira umukuru w'igihugu inyuma y'ijwi ry'umusirikare.
Niho nereka mwumvirize umukuru w'igihugu mwumvirize ariko aravuga muri sosimo mwumvirize nanjye navuga mwambaye amarira nawe nyine arimo noneho bashyize batunganirizwa nanjye
muri sosimo barabwiye ngo kurumva ngo dukora duhomba ndabwira nti mwebwe ko byabananiye atana kimwe kuva ngo priva rimaze kutuzanira mu gihugu murabadadasa nk'abandi ahubwo solution tuliberalize isukari mwebwe mushaka gukira abenegihugu badakiza urumva byerekana ko bo muri sosoma bumva n'inda zabo bariko bararondera ntibazi ko bariko bashaka facilite abenegihugu borohegwe none ubabaye abadadasa nk'abandi ministre yasenze ko aratohoza aduhenze ngo mufuka bavuze ko kugwa ngaha ka twese nasanze uri kuri desa kahatua ushisa Bujumbura kandi ari umuntu yakuye amadorari kuri Marsenwa mbere ingene sosomo yakuye muri Berobe ese vuga ngo aho nta kintu mwumva dawira indongozi nimubanze mwikuremo ivyo byo gusehera indazanyu niyumvira bene gihugu muka nko muri sosomo bazavuga ngo greve ngo kwavuze liberalisme ngo burero ngo tugire greve barahigira twarabahaye inka bayica amabere umwana apfuye muyacata liberalisme niyo solution hizo kare kutoza kuzimba bene gihugu kwa twere duhagarariye bene gihugu indongozi aho uri mu gisata cyawe cyose menya ko hagarariye bene gihugu cembira rero ingene ibyo leta yavuga ko yogira ngo subvention ari byo bice bizima so birumvika we angreshimike leta itaga subvention dose butani katre force none tukwa mahera wowe yajane iwawe mu ndari hawe naye abene gihugu kubera iko cubazimba wowe uco twara ibice byinshi kurusha abene gihugu ibintu byose dukora tubikore tuvuga tuti jewe shaka ko abene gihugu baramigwa.
Tubibutse ko bamwe mu banyagihugu bama bavuze ko ari abarundi ubwabo bazokiza igihugu cyabo mu gushiraho indongozi zitwararika gutorera umuti ibibazo bafise. Kuba leta yarakuye akarenge mu bijanye no gushinga ibiciro by'isukari ntibyari kubura ingaruka biri mu mwihezo wa Fosse Ndikumana arongoye ishirahamwe Parfeme yishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo n'ibyiyumviro kugira bashoboye gushika ku iterambere rirama kuri uwa 19 Nyakanga umwaka 2024 inyuma yaho ishirahamwe Sosimo ridugirije igiciro c'isukari kikava ku mafaranga anga 3,500 kikaja ku 8,000. Fosse Ndikumana amenyesha ko haciye igihe gito leta ifashe ingingo yo gukura karenge mu ishingwa ry'ibiciro by'isukari biciye mu itegeko ryashizwe ko umukono ku 8 imyandagaro umwaka 2024 n'abashikiranganji babiri w'ubudandaji n'ikigega cya leta. Iyo ngingo ikabivuga ko ibiciro by'isukari bishingwa uko abayidandaza babibona. Ibyo ngo byatumye isukari iboneka ku isoko ariko idizimbye cyane kuko umwe wese acashinga ibiciro yishakiye aho hari abadandaza isukari ivuye hanze ku giciro kiri hagati y'10,000 n'11,000 ku kilo. Urongoye Parfeme abona ko aho leta yabwiye Sosimo ati nawe niwimenye ata leta unigane mu bandi. Ariko naho biri uko ngo Simon yari gushinga ibiciro gutyo leta itabizi kuko ari uruganda rwa leta n'inzego zirutwara zashyizweho na leta nyene. Ikindi ngo kidatomoye nibyo babyarisunzwe kugira ngo ico giciro gishasha gishingwe. Bamwe n'abandi bakabavuga ko leta ihari yamifata ingingo itabanje kuziga ko neza zikazanira amananiza abanyagihugu iyo leta ikagaruka kwikanga ata mu nyuma. Iyo leta taco iriko irafasha abarundi gwikwiye guhindurwa. Inyuma y'akaruhuko bagira baduhe mu buhinga bw'ivyuma duca tubandanya n'amakuru ya radio Haguruka.
Haguruka abarundi humuragiye gucatuvyaye muvyeyi wa twese abatoteze ibibondo vyawe bakaguhagarara munda bakiba bakica bakangaza amarira y'abavyeyi ntabatera ikinya turababona. Humuragihugu ciza gumye umutima kuko uracafise intwari zirangwa n'ukuri n'ubuntu zikazira kubunda hageze kugarukira impfuvyi n'abavyeyi. Humuraburundi bwacu ragirya basokuru baturaze ubutwari n'urukundo rw'igihugu tuzokwama twitangira abanyagihugu twiyubaha kandi twiyubahiriza. Komera abarundi kandi mukomeze n'abandi mwimi mitima inzanko zidashira indwara zo kwikunda no kudaca bugufi dushire imbere ibikorwa byo kugarukira icato byaye. Komera abarundi kwibanga riranga intwari rikazira kwihora rikagendera ineza ya bose n'igihugu cigenga rikazira amacakubiri mu bonse rimwe. Hagarara rugabo barundi dukomeze urugamba rw'amahoro dufate mu mugongo imfura zacu ishaka ubutwari n'ubuntu biturange maze tunyaruke bwa nkuba mu gutabara bene wacu kuko nta mugabo w'ukuri abasinda bibazwe igihugu kiri mu menyo y'ingwe icese gisomwe na inabeza
Umukuru w'igihugu ngo yobayere kwa ibikwiye gukoregwa abategetsi kugira abameregwe neza yamara ibikiza abasirikare ntabyerekwa n'Imana bivugwa n'abasirikare nyuma yaho umukuru w'igihugu wavugiye ko hariho abamaze iminsi mu minsi mikuru ngo kuko baziko hari kibazo co kwiyunguruza mu Burundi abanyagihugu ngo barashavuye buca bagumuka none igitoro caciye kiboneka ngo ntibakigumutse aho Rero umukuru w'igihugu akavuga ku Imana yamweretse byinshi biturutse ku bukene bw'igitoro mu gihugu abasirikare bavuga ko bibabaje kandi biteye isoni kubona ingorane zabo zidatoregwa umuti inkuru na Ninete Nancy Mutoni
Mu nyigisho yagiranye n'indongozi kuri wa 19 nyakanga 2024 zijyanye no kuzirikana no gukunda igihugu zabereye mu ntara nshyashya ya Buhumuza mu Cyankuzo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko Imana yamweretse bamwe mu bo bagendana bari bamaze iminsi bari mu minsi mikuru banwa inzoga zizimbye cyane bita champagne kubera igitoro cyari gikenye mu Burundi ngo bakibwira ko abanyagihugu basha buye bazoca bagumuka Evariste Ndayishimiye anezerezwa nuko abanyagihugu batagumutse ngo kuko abarundi bafitaniye ubumwe ngo bwo gusangira ingorane bose ngo barabibonye
haje imana yagira ikintu kugira gusa ishira habona ibyari bihishije je nko bokwikana igitoro imana yacinyereka byinshi yanyereka aho twara tugendana mugabo kare narinzi kwariyami kuko bazi ko hari ingorane ya transport bariko baragira umunsi mukuru banywa amashampanye abenegihugu bashavuye aho bukera baragumuka ibaze banyoye champagne uwitegereza ko abenegihugu buca bagumuka icambere biyankiye kugumuka kuko ubu ariko harabubumwe mu gihugu ku buryo dusangira ingorane twese mwarabibonye
Yamara hari haheze igihe gito umukuru w'igihugu nyene yiyamirije abanyagihugu ngo bareke kumwidogera ngo agire icyo akoze ibintu bizimbuke mu gihe baremejwe n'ibiciro we ngo arifitiye vyiwe
bidoga ngo ibintu birazimvye genda mu vyironderere none je ndigera ndababwira ko ibiraya bizimvye ndigera ndababwira ko ibiharage bizimvye kandi ndabifise ndigera ndababwira ko ibigori bizimvye kandi ndabifise cyenja muri stock iwanje Jewe ndafise nkubi itoni renga ya mire ndafise itoni zingahe ibiyoba ndafise itoni nka zitanu z'ibigori nza ndasya ndafise biharage muri stock ndafise umuceri muri stock n'eje nkandaze ko bizimye none no bimenya gute
Umukuru w'igihugu abandanya avuga ko ubu gitoro cyabonetse abahora mu minsi mikuru baciye baja mu kigandaro babuza imodokari gukora kugira bice igihugu
Hanyuma igitoro kirabonetse baciye bo baja mu kigandaro bati no tugira iki kugira abende cyo gushavura duhagarike transport twese ntidusubire gushira ibituga mu barabara birazimbye hari rero igitoro yigeze duka mugabo biciye bizimba kuko bibonetse none aho barafise ukuri hayi ndutiki ku buryo igitoro kiboneka akaba ari ingorane zisetse byo kiwabo bo baci baja mu kigandaro bacariga bati duhagarike imiduga ko kare bari bazi ko igitoro kitazopfa kibonetse hanyuma bace bavuga bati turazi ko atamodoka azopfa rose reka tugire greve mbe ko imana tuzi ihana nk'ubu uwo muntu ashaka kwica igihugu uri kurarenganya imana irakurembera bukemuke ntihaniraho kandi umunsi uzoguhera ko ntiwukubwira
abasirikare nabo bati umukuru w'igihugu yerekwa n'imana ibikiza abategetsi ibirenganura abasirikare ntavyerekwa akarenganya abasirikare barimwo aho batakironka n'ibifungugwa hatibagiwe abagiheraniwe amafaranga bakoreye muri Somalia ngo birateye isoni kandi birababaje umwe mu basirikare tumutegabiri ijwi twarihinduye
urumva wenyine umukuru w'igihugu aravuga ataje imana iragira ikintu kugira ngo ishyire ibintu ahabona ubwo kuri basirikare bagenzi bacu bamaze igihe basaba yuko yobishyuza udufaranga cy'akabagurano muri leta iyo mana ntacyo yamweretse ubu ntacyo yatamo kwitwa iyo basirikare nyine bagize igihe cyose cy'u Burundi ku bijyanye n'ibifungurwa twaronka by'iminsi 30 kuvuga kwezi kose hatangwe kuza iby'imisi ndwe za nyama byabira byabitoki bitangwe kugabanuka mu makana tarukanye aho naho nyine imana ituze kuzohava imwereka nkuko ariko aramuvuga ku ijwi ryiwe avuga iby'igiporo yatanguje kuvuga yuko mu imana ngo urafite icyo yeye ku muntu tutaramenya na kimwe sinzi rero gushika uwe natuvuga tuti turire nawe arire none nidakize uwundi ndabona ni mu byumba namba ni mu mwereka imana imwereka ikamuhishurira ibindi mugani ifasha afite abasirikare cyangwa ibyo turenganywa ntibimwereka ngira ngo nzaje mbakunda kuvuga ko mu isirikare iwacu bavuga ngo akize gite reclamation ape njya ni ukubera abaye umusirikare ntatwe gukira tumubwira ngo perezida afite atatwibagirwa cyane imana ntimwereka twebwe imwereka abandi imwereka ba directeur general ba DG ba ministre njya ntibimwereka bonyine gusa ko perezida isoni nababaca
Ninete Nancy Mutoni urakoze ngo barababazwa n'uruhombo igihugu kigira iyo hageze ko umugwi inserukira gihugu wakira inkino mpuzamakungu bivugwa n'abakunzi b'umugwi w'intamba mu rugamba bitagikunda ko bakurikirana inkino ziba ziriko zihuza uwo mugwi n'iyindi migwi inserukira gihugu cyane cyane hageze ko intamba zakira bakavuga ko ibyo byavuye ku busamazi bw'abatwara FFB n'abategetsi bakomoka muri senda DFDD aho gusanura ikibuga Prince Louis Gwagasore ubucitwa intwari bishinze kubaka ibibuga hagati mu gihugu harimo nibyo biyitirira basaba ko ibikorwa byo kubaka ikibuga intwari byo kwihutishwa vyinshi kuri no nkuru na Innocent igira neza
bamwe mu bakunzi b'urukino rw'umupira w'amaguru mu Burundi bavuga ko badashimishwa n'ukuntu iyo hageze ko umugwi userukira gihugu wakira inkino itagikunda ko baja gukurikirana inkino bivanye n'uko zikinirwa mu bindi bihugu bitumwe n'uko igihugu cy'u Burundi atakibuga gikwije amategeko yo kwakira inkino mpuzamakungu gifise kubw'abo bafana b'intamba mu rugamba uretse kutaraba izo nkino ngo barababazwa kandi n'ukuntu igihugu kirahombera abakerekana ko uruhombo kwa mbere ari uko igihugu gisohora amahera menshi mu kugura ikibuga bakinira ko mu kindi gihugu uruhombo kwa kabiri ngo ni amafaranga igihugu cyoyinjije mu gihe intambara izo zakiriye urukino ibyo byose rero ngo bigaterwa n'ubusamazi bw'abatwara FFP hamwe n'abategetsi bakomoka mu mugambo CNDB-FDD ngo kuko bidatahuritse ukuntu kuvaho umugambo CNDB-FDD ushikiye ku butegetsi bavuze ko inkino zigiye gutezwa imbere ariko aho gusanura ikibuga Prince Louis Gwagasore ubu cyitwa intwari baciye banyanyagiza ibindi bibuga mu ntara hagati gushikaho hari abiyubakiye ibibuga ku gatwe kabo na Liberiano ni kuri yo hakoreshejwe uburyo bw'igihugu bidaciye mu mategeko abo bakunzi b'urukino rw'umupira w'amaguru basaba uburongozi bwa FFP n'umugwi uhagarariye ibikorwa by'ukubako bw'ikibuga cyitiriwe intwari kuvugana na FIFA ibikorwa bikihutishwa nk'uko byagenze mu gihugu cy'u Rwanda no muri Congo Kinshasa basaba kandi ko u Burundi kuvugana n'u Rwanda kugira ngo hageze kwakira inkino zibera mu Rwanda hafi kugira abafana b'intamba mu rugamba baze baraja gushyigikira umugwi wabo ngo kuko ho uburyo bwo kuyunguruza atari ikirenga abo bakunze umupira w'amaguru bari mu myidogo mu gihe Liberiano ni kuri yo arongoye umugwi uhagarariye urwubako rw'ikibuga intwari ari kumwe na Alexandre Muyenga arongoye FFP bari bamenyesheje ko gushika mu kwezi kwa Ruheshi umwaka w'2023 stade intwari yari kuba yamaze kuzura ariko gushika ubu ikaba itaruzura hadiyo haguruka tukaba twarondeye Methode Ndikumagenge muhinga ajejwe ibikorwa byo kubaka stade intwari ngo atange umuco ku bijanye naho ibikorwa bigeze turamukena
ndagushimiye nawe we Innocent igira neza Ni hano dusozereye ayo mwari mwateguriwe kuri no wa 2020 umwaka w'2024 ngiye ko nkengurukira mwebwe mwese mwari ko murayakurikira ndashimiye kandi bagenzanje bayegeranije hamwe rero n'uwatumye mvuga mukanyumva Arine Munezero nari kuri micro ndabasezeye ndabipfuriza amahoro n'umugisha biva ku Mana naho ubutaha
abantu baragiye tujya rwigire baraje kajeke kugira kwimbura umuceri mwinshi mu kiyaya bacha baragenda barayiba ayo mahera bariba umuceri ntiwati ntiwarimwa kubera amazi abuze bose bariko bidonga ku muceri urazimbye n'urugomba none mukure he
nari ntimurakoze izo zapfa amaceri zitarahera kuba kandi murumva ko bamaze bacyo bari ibice 63% byarabishwe. Mwumvirize abo bantu biko ngo nibo bari kubakorera bene gihe. Na kamara maza na jenda mara mbaye nkuse rukiri gihugu kubona imiryango 54 zisohoka ukarondera iyo zagiye ukazimura. Na kamara maza ubwa mbere bamenya ema yacu do yahera. Tu ya hera batiriza kuyari. Umugabo tegereza gukoko kada bahera yacu tegereza gukoko. Rero ubu giranje fati ngingo mushikira ngaze turi kumwe na gusabye mu nzi turi bembona
iterambere yarabananiye uduende shavizio za kure nibyubu byabananiye kushira ku murongo kwigihugu n'amadovize gifise muyamahira mu bidakenewe imanza za buri munsi nizo mwigumiramo amajambo ni menshi bikogwa n'ibike ibyo muduhenda turabibona ibyishimwa twemereye ariko mutadukoreye ikigomero manda murembwe jiji mbega byobyo byahereye isoko nkuru ya Bujumbura yoyo yagiye abarundi dufatane twese tugwanye intwaro y'ishigihugu abarundi muze dufatane twese tugwanye intwaro itadukunda kuko
tubonayo ni mu bigi polisi ni moto se prake ya leta akinga bira kubona muri iyo zone yose abagiye guhereza ko mugiye gusigura gusigura gushika ku itariki 10/3
atwemereye ku mufuko wose Orangwa na mahera Matwembereye kumunwa wose Wagiri chuja Mega noni jojo seza ereye Uzima gumu nyagi ugumu tungara ushize asi Mwafasha mamota makinga tuku tuku jose muriru kana Aba mama bidana rizu kwa mwawose mwariru kanye Kumundu tegeka korori mwavu Mwona rizu zizodu tungisha Awarondi dufatane twese Tukwanyi mwaro ishigihugu Awarondi muze dufatane twese Kwani inwari tanukunda kuko
Kwani inwari Kwara bibuwe Kwara inwari Kwara bibuwe Kwari wane kwa tacho watumarie Kwari wane kwa tagi ugu woku waka
Haguruke, haguruke Abarundi, haguruka ni radio ikangurira Abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu iteka na demo.